duhaye umukama mungoro yiwe arahangamye muninazwa ibyo yakoze iramuhaya ntiyayagize ubukuru bwiwe duhaye umukama mungoro yiwe arahangamye muninazwa ibyo yakoze iramuhaya ntiyayagize ubukuru bwiwe muze tumuhaye tumuhayagize tubuze ingoma tubuze inzamba tubuze intanga ntimwironge tubone isambwe tumwiyereke ni Rudasumbwa ni we muremyi iremwa byose mu minwe yiwe mushogomange mutere imbundo muce bugufi mwemere ingaji ni Rudasumbwa ni we muremyi iremwa byose mu minwe yiwe mushogomange mutere imbundo muce bugufi mwemere inganji mushogomange mutere imbundo muce bugufi mwemere inganji.